Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The unexpected DJ Zinhle season 3 by Abuya, 30 September, go 7:30, go channel 129 or 129. Ah, okay. Waqala umshikashika iSouth Africa ke sezofika ku social media benze sengathi abazi ukuthi uma ka AKA no DJ Zinhle basondelene kusazokwenzeka ke silindeleke ishow ukubona ukuthi babuya nani kule season entsha ku season 3 okunye halala ku DJ Zinhle ukuthi iyaqhubeka ishow baphinde bayivuselela le contract yabo kusho ukuthi konke kuhamba kahle sesilindele ishow ukuthi ifika nani sikhulume ngalokho okufika ku show sihlebe kancane kule ndawo esihlebisayo kodwa kubalekile ukuthi noma ngabe ubani asebevele ku reality show or any TV show asibahloniphi ikhona into ezosihlebisa noma besiyahleba kodwa inhlonipho ayilahleki ngiyazi uma ngizothayibo phela ukuhleba akusiyo into kukhona ukuhleba okupositive kukhona nje ukuhleba ukukhuluma ukuthi hawu kwenzeka ukuthi ubabaze ngaleyo ndlela kodwa ungazi usufaka amagama asezwakala eyinhlamba ungazi usufaka amagama nawo ngekuthanda ukuthi abhekiswe kuwena yilowo kumehluke ngoshoyo okwami-ke ngiyabonga isupport ngiyabonga angiqedi 30 September bayabuya uDJ Zinhle uma aka abangani bakhe nohusband ney'ngane so besibona ukuthi manje bathini mina-ke ngiyabonga isupport ngiyabonga angiqedi bye bye.